Bongi Wemandoyi we BcmTv News. Dilapha endabeni kuthiwa kusenxarhuni eCuba. Ngokuzosabela ke ikhwelo elithe lahlatywa ngusisi unathi malunga nokubethwa kukadadoba wakhe ngummelwane wakhe okubonakaleyo ke ubana uye wabethwa kudadoba wakhe wenzakala wanomophuko. Silapha ke kuba sifuna uqonda thina kabanzi bana kwenzeke ntoni na phakathi kukadadoba unathi nommelwane wakhe. Kwaye iinjongo zethu zezokubana sizame into yokubana kungenelele nangabantu abanothi babeluncedo ingakumbi kwinto edibene nokuhlala nobumelwane. Kwaye apho ibuhlungu khona ke sifumaniseka udadobawo lona ungumntu ohlala yedwa ongumama. Kwaye xa kude kwabekonakala kuphakanyiswa isandla kuye ikhona into ethi kusanokwenzeka ngomso ingabi ngudadobawo kodwa ibe ngomnye umntu okuhlala ekungavisisaneni kwabamelwane kungade kubonakale kusenzakala umntu kwaye kuphuma isidumbu. Ingaba ke ngokuthina xa sesikhona siyi-community zithini iinjongo zethu okanye sinqweleba kwenzeke ntoni malunga nokuhlala kwethu. Kodwa ke sizawucela usisi unathi aqala sityebisele kabanzi njengomntu ohlabe ikhwelo ku-BcmTv News.
Mna ndingunathi ndihlala emdantsane kwa-11. Ndikhangele i-BcmTv malunga nesehlo esenzekileyo apha enxarhuni. Ngomgqibelo kusasa nge-26 ndifowunelwe ngudadobawo wam usiziwe Nomalizo Mazwai esithi mandincede ndifowunele amapolisa uyabethwa ngummelwane wakhe. Ndithi xa ndibuza uba kwenzeka ntoni na abechaza ba sistori esidibanisa nenjani nenkukhu. Ndithi ke mna ke ebewafowunele na amapolisa achaza uba ewe sendifowunile but khawufowune nawe. Ndithi ke mna ke uphi ndizama ukuqonda iinkcukacha mo ngale nto na. Abu ndimbuza uba kwenzakelanga na ntoni 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 achaze ke ngokudabawo uba umbethile udumbile ntoni ntoni. Ndithi ke mna ke okay andizukwazi uyolanda iven okanye ndifowune because andizukwazi ukucacisa i-direction kuba ndiqhele ukuza ngemoto and ndiyafumaniseka uba akukabikho zinumbers apha. So ndithi ndamthumelela i-airtime afowune ngokwakhe. Ndenze njalo ke ndathenga i-airtime uba udabawo aqhubekeke afowune. Emveni kuba efowunile ndibone noma emva kwe-hour udabawo efika phaa kum endlini kwa-11 ejingxela ehamba kunye nomzalakazi wam. So ufika kwakhe ndibe ndivula umnyango ndibuza uba kwenzeke ntoni abechaza ke uba ubethiwa. Ndimbonile ke uba udumbile nalapha ekuhambeni kwakhe akakwazi uhamba kunzima nophakamisa ingalo.
Alright, ndicela nje sisi onathi phambi ubana siqhubekeke sibheke phambili. Ingaba udaba wakho ngeli xesha akufowunela ngalo nawe uzama usabela uba kwenzeka ntoni, ingaba udaba wakho njengoba ekuxela ubelungumelwane wakhe ibiqala ukwenzeka le nto yobethwa kwakhe ngumelwane wakhe?
Oh okay, bendingazange ndeva ukuba kukhona into e-violent ngelo hlobo yakhe yenzeka before. But into endiyaziyo into yoba zikhona ii-problems ezikhoyo phakathi kwakhe nalo mmelwane.
Alright, njengobana ke udadobawo ehlala kumhlaba wasezilalini ingaba ke njengoko bengakwazi mhlawumbi uku-involva ifemeli udadobawo ebeke wazama ukukweca abamelwane mhlawumbi kwixesha ngaphambili ozama ukuchaza ingxaki ekhona phakathi kwakhe nombelwane wakhe?
Ngokolwazi lwam sisi uye wathi mhla wanengxaki na nabamelwane wakhontaktha ikomiti kunye nabahlali wayochaza ingxaki yakhe kunye nomelwane bakhe phakathi kwabahlali nekomiti. Yaxazululwa ke ngelo hlobo eyenzeke ngalo but it did not come out to i-satisfaction kadabawo lo.
Alright, benza ucela ke sisi unathi uqhubekeke ke sizofikelela kule ndawo ke yokwenzakala kadadobawo bakuye kwathini ke ngoemveni befikile kuwe endlini kwa-11.
Okay, so ufikile kum endlini emveni koko ndafumanise ukuba andikwazi uhamba kuba nditshiyeke nabantwana bam ababini abancinci. Ndafumanise ukuba sizungeniswa esibhedlele sihamba sonke in any case. Upon seeing ii-injuries zakhe ndathi ke mna ke ayizusincedisa into yoba aye e-police station makaqale esibhedlele. Asibhedlele uzawubhalela u-J88 form. Nyani ke ndibanike imali okhwela bakhwele bahambe botsho esibhedlele. Bafowunile xa bephuma esibhedlele bathi baye e-police station. Bafowuna naxa base-police station uba silapha and udaba wophukile. Ifom isayiniwe ngugqirha uba umonzakalo ungakanani na bayayenza ke ngoku balinde i-van. So bancedakele ke ngoku phaa e-police station bafumana iven yabakhaphela ukuza khona apha enxarhuni apho kufike kwaya kummelwane lo ubethileyo kwayokhangelwa yena ofihliweyo ke ngumfazi wakhe ngelaa xesha kwathiwa akekho.
Alright, sisi unathi ke ngoku ngokokubona ke ngokwisimo sikadadobawo ubana nyhani wenzakele kwaye wophukile le nto seyithathwe yasemapoliseni udadobawo njengomntu omchazileyo into yobana uhlala yedwa ingaba ngoku ninanilikhaya nicinga into yobana isimo sikadadobawo malunga nomelwane wakhe ahlala naye emveni kwayo yonke le nto yenzekileyo siza kuba njani kwaye ninanicinga into yobana nilikhaya yiphi indlela eniqondayo ubana ningamkhusela ngaye udadobawo kuyo yonke le nto imehleleyo usukela ngoku?
eyona nto sisi endiphakamisileyo endenze ndoba ndingakwazi uyiyeka ndilale le ngxaki kukuba kudala sibukela amanina abhyuzwa ngamadoda. Sine issues ze gender based violence ehlabathini lonke ingakhulukazi eMpuma Koloni. Loo nto indenze ndaphakama. Okwesibini, udaba womdala for uba mhlawumbi bekunothiwa unoziba uba engaged kwizinto ezinefight phakathi. Okwesithathu, udaba ungumntu ongaphangeliyo, ungumntu ozihlalela endlini yakhe, ozisebenzela egadini, otya ngokulima. So xa imonzakalise eli hlobo ndifumaniseke into yoba umbulele ingaba ngengomso uzawutya ntoni na. Indichukumisile ke le nto yokuba udaba ehleli nje apha kule ndlu akanamntu oyindoda okanye umntu ongomnye onoze ammele umhlawumbi uba ebekhona lo tata benomphendulela. Yile nto ndisixhamlileyo ndasiqonda uba mandikhangele abantu abafana nani abamele uluntu baze bazoncedisana nathi ezikhaya, ngoba ngelinye ixesha siyakwazi uzithatha izinto sizise ngasemthethweni zingasabeleki ngethuba elifanelekileyo. Ngoba eyona nto enzima kucinga into yoba each and every day behlelisene apha kungavanwa sede la tata wade waphuma endlini yakhe waza apha wazokumonzakalisa, yintoni engenye anade aphinde ayenze. So asifilishi ezifemeli kadabawo into yoba usafe apha enxarhuni, usafe uhlala kunye nalo mmelwane o-violent eli hlobo kunye nomfazi wakhe. Umonzakalo owenzekele kudabawo umbethile umzimba lo, une-bruises emzimbeni wonke, wophukelwe yingalo isikakhulu yi-elbow lane, nalapha emathangeni udumbile, nalapha ezimbanjeni, but akubonakalisi ngongathi mhlawumbi une-cracked ribs. Asikeva nto kuba ke namhlanje besiye kwi-check-up andiyazi kuba ndingekavi ingxelo zalo check-up bazithini na, kodwa eyona nto engamandla yingalo le asebenza ngayo. Sisibongi, njengoba ubona iyadi kadabawo ukuqala phi qala khona ukuze egeyithini ukujikela ibiyiwe ngemesh kunye nezibali zikhoyo, andicingi into yoba izinja be zinofumana isikobo esingesinye sophuma apha. Uchaza into yoba ingezo zizinja zakhe eziphumileyo ngaphandle kokuba ibe ziinkukhu zalo tata ubethileyo ezimngenele eyadini. Naziya ke ezi zinja ke zidale umolakalo. Okay, sisibongi ke apha kukulo ndlu yalo mmelwane ubethileyo kudadobawo wam. Ndindibawela into yoba ninothe into yoba ufuyile apha eyadini yakhe, unezinja, uneenkukhu ezingena ziphuma nanjani na. Akabiyanga kakuhle njengamntu okwaziyo yena angenele umntu eyadini ayomxhaphaza ayombetha, kodwa akalungisanga igeyithi yakhe nehoko yenkukhu yakhe. Nantsi apha akazihoyanga ngokoko kwakhe.
Ndizama ukuthi sithetha ngobumelwane ke apha nokuhlala kule nto sithetha kuyo. Ndithi ayikokokuqala ubona into ezilo hlobo lo tata ulapha ezantsi, kwaye kwanyanzeleka ukuba masingenelele kulo mama naye kubonakala buhamba e-police station. But mhla sangenelela kwanyanzeleka ukuba masiye kulaa tata ke ngoku singabeni ababini, singabantu ababini balapha ekuhlaleni. Sayapha kuye sathi sicela into enye, uba ngaba nisafuna uhlalisana ngoba asiyiboni le ndlela nihlalisana ngayo. Wonke umntu usuke kule ndawo asuka kuye wazofuna indawo apha, asinqweneli mntu ke ngoku uzawuhlukumeza omnye umntu. Sicela uba wena nje wanje ungummelwane nje ungambulisi, uvala umlomo wakho xa ugqitha kuye. Naye xa esuka apha ephuma apha kwakhe angakubulisi, ngoba sinayo enye indlela esizawunenza ngayo. Ndizama ukuthi iinto ezinjena sinazo apha ekuhlaleni. Ngokweneneke la tata since uba sasenze loo nto ngelo mini sisahleli ke ngosipholile, asinanto sinayo ngokungenelela ke ngolo hlobo. Ewe kona sangenelela ngqwabalala, kanti umbuzo wavela uba kuthe kwafa umntu kuzawuthwane. Yathi into iyawuphinda ibe kwasithi ngoba xa kufuwe kufiwa kuliwa, ihamba ngolo hlobo. Ndizama ukuthi ke naye umama lo ndiyavuya xa ndibona nithetha ngohlobo nithetha ngalo. Nam ngondizayo phaa ezantsi kuba bendileqa umntu phaa, bendixele uba ndiyafuna uba noko ningaphumi ningakhanga nilive lo mhlali mna nilivile. Lo tata lapha nalo mama lapha inde into yabo ayikho ncinci. Kudala kona sisixoxa sisithini, ngenye ixesha ude ufumanise into yobana ijikwa kwamantye, athi umantye mayibheke emhlalini. bashiyele ndona abantu bekhona ekuhlaleni ibuye ize kuthi ibanjwe ndikhumbula enye mina apha ndithe xa ndinyuka apha le nto ibibangela bake ngokubona kude kwaliwa ngohlobo ndithe xa ndinyuka apha wabe umama lona elapha kule ndawo ehlahla xa ulima masukubakho izibungu ezifunwa zinkuku ntontoni yakona uhlahla kule ndawo into eyandenza inhliziyo ebuhlungu yabanye into yobana ndithi xa ndipeta kule ndawo izingene le nkuku yalapha enesto apha kum ndimna ndihambe ndibheke endlini ndishiye izinja zam zitya yaba buhlungu ndazibuza umbuzo uba ingaba xa indim lona mhlawumbi njanje ndiyonam ndiphatha igadini ndiyayazi mosi xa uphatha izinto ezinambuzelayo ziyaqhubekeka zifuna utyiwa ke zinkuku ezi kodwa noko xa iseyingenile ngonam ndikhona ndilapha ndikwazi uba ndingasuka ndiyishiye ndibheke endlini nale into ke ibe kwazezo nkukhu kudala ke into yalapha siyixoxa sixoxa nangecingweli uba omnye asisondela kum omnye watshisa omnye wathini ezo nto zonke sizamane ulungisana nazo ndizama ukuthi ke zizinto ezikhoyo ke ezo ze nalapho kude kwenzeka loo nto ngolo hlobo kwanyanzeleka uba makuvaleke igeyithi makungangenwa zapha ezona izinto aziqhubekeka neenkukhu ziyazitya ihamba ngolo hlobo
olrayithi ke tata ndizawucela ubuza njengobana ke ngoku le nto isenzeka kule ndawo nihlala kuyo kwaye ngoku nesimo nisibona uba kwenzeka ntoni niyayiqonda ubana ngumntu ongutata iphinde ibe ngumntu ongumama njengobana nisitsho nakwikheyisi engaphambili nade nathi kungade kufe umntu ngoku ka iphinda le nto isenzeka ndicinga into yobana xa nikukuhlala ngoku nicinga ithini mhlawumbi indlela enozama ukuyixazulula ngayo le nto yabamelwane xa niyiqonda ixesha layo noko kudala liqhuba
uyabona into ke xa siya kuvuthwa ndaba mntana sekhaya ndifuna uzuuxelela ihamba ngohlobo kubakho indlela apha ivela khona de kuphanyiswa ihlanza nye ixesha njengoba ndisitsho ndisithi kudala siyixoxa nangoku ithe yakwenzeka ke ngohlobo nam ndaxelelwa ke izolo into yobana kuye kwafumanise into yobana kuzakuza amapolisa safuneka ngoku kudityanwe njengekomiti zokuhlala kuboniswana uba le nto xa injena nicinga uba ngomso izawudithini ngoba ke kudala thina siyixoxa siyithetha futhi sisithi yaziphume ngohlobo de kuphanyiselwa nihlanza ngoku yenzeka loo nto yileke nathi siyifuneka uba siyazi into yoba nithini ke ngoku nina abantu uba xa kulo hlobo kunje
ingaba ke ngokuthina njengabantu bokuhlala siyayazi mos kukho le nto kuthiwa yi-gender based violence yophakanyiso lwesandla kwaye isandla awunalo nolungelo siphakamisa nakomnye umntu ongutata kwaye nomntu ongutata akanalungelo siphakamisa nakongumama ngoku xa siyibona le nto inoba kasiyijonga ngokwasekuhlaleni iya kwephi umhlaba ingaba ayichaphazeli laa mhlaba we-gender based violence ubangela into yobana ube kanti ukunuwa ngenyawo
njengokuba usitsho ilola hlobo esiyibeka ngalo kuqala nangela xesha sasiyostopha la tata sasiyostopha la tata kuba siqonda obana sizastopha nqwabalala kangantoba zande ndifune nabantu uba masibe baninji saya sibabini nomnye umfopha sawucela la tata batata sicela ngohlobo yohlukana ngohlobo akho mnandi ke into obungathi uphume nest ungakwazi umbulisa ummelwane endicinga ukuthi ke nale nto siyibonayo ngokuba iyondele ke ngoku izawufuna uba kwathina ke ngoku sibe nehlanze singqwabalala ukuthi phakathi kwabo kwababini kwenzeka ntoni ngoba bobabini bamile bamimi izingohlobo ngoku ingxakiwa njenje bemimi izinje ngohlobo iinto ezibaxabanisayo zizilwanyana ezi zabo zibangela uba makude kubethwane uyayivalena so ndicinga ukuthi ke mhlawumbi sizawubangqwabalala xa sisithi phakathi kwabo asizifuni izilwanyana mhlawumbi zabo kungqwabalana bethu ngoba angeke sithi loo mama makasuke singeke sithi loo tata makahambe kodwa into esiyibonayo inye iinto ezibaxabanisayo zizilwanyana bona bahlala umntu enza iinto zakhe nomnye izinto zakhe kodwa iinambuzane ezi ke ngoku zigcinwayo zizwe zizibangele into yoba makuphanyiselwane idlanzi itsho ke loo nto ithi ke ngoku siya kulaa nto ithi sisenoba ngqwabalala xa sithatha isigqibo kuba singafuni le nto uba ke ngoku sisuke ezilwanyaneni zemntwini
ndizawucela ke mzali wam uthi uzama undicacisela into yokubana njengokuba sihlala kumhlaba wasezilalini kubiyelwe ngabantu kuba befuyile makuthi ke ngokumzali wam lona umntu ubiyeleyo izilwanyana zakhe zingaphakathi eyadini waze lo ungabiyanga zakhe zaphuma eyadini yakhe zangena kulo ubiyeleyo then ke ngoku niye ningenelela njani kuloo nto uba ezi zingene kule yadi ibiyelweyo ziye zanokwenzakaliswa zeza lo ubiyeleyo kuba singene eyadini evaliweyo
uthetha kamandi sisi uthetha kamandi yabona zikhona iindlela apho uzawuthi xa ujonge into yokubana sesiphi esihlwanyana singene apha ngokomzekelo inkomo xa ithe yabotyoza apha iba ifuna laa mbona yinkomo leyo ibotyozile sinelungelo ke sithi ke singabahlali bhatala mnikazi wenkomo ngoba inkomo ibotyoze icingo lakhe yaqonda nako apha sithetha ngenja nenkukhu inkukhu yabhapha inkukhu yathubeleza so ke kufuneka siyazile le nto bana njengoba besijilo sathi inkukhu xa ngaba kusenzeka into efanele ukumelana ukulima iyakwazi intshontsi uthubeleza uqala inkukhu ingekathubelezi uyayiva ngohlobo ndithiwa ngalo so ke ngufuneka siphethene ke thina ke ngoba umelwane kwezonto sijonganeni ngokomzekelo nam ndihlawule iihagu zam apha ndihlawule iihagu zam njengoba ntoni ihagu iyafidi iyatyiswa ayimelanga utye esithubeni andithethi ngankomo nabhokho kwanyanzela ukuba ke mandicenga ubumelwane nomnikazi lo wendawo ndibhatale into le ityiwayo ityiwe zihagu xa sithetha ngenkuku nenja ke sithetha ngezilwanyana ezikufutshane kuthi ke ezilapha phambi kwethu laa noo ndithi ke intshontsho liyathubeleza ithi ke wona ke nawe kwelakho icala xa uyibona unokwazi into yobana uyeshe loo nto leyo into yobana mayibe nkanti ingabi loo hlobo akho ndithi into yobana mawuyilinde into yobana mayide yenze uzokwazi ke ngoku ukuthi wena ya ikwam ngoku asimelanga siqhube ngolo hlobo ihamba apho ke sizwam
all right ngoku ke njengokuba sime notata apha engumntu wokuhlala okokuqala asikalithathi isitori kwicala likadabawo sithathe kumntu thina ebehlabe ikhwelo kumakhasi onxibelelwano kodwa ke ngoku siya safumana utata ongumntu wokuhlala njengabantu ke abaye bathi xa badibana nestori bafune ukudibanisa amacala amabini sizokubhalansisa ubunyani becala utata ke wasenext door ongumsolwa kule case kamama asikadibani naye sizame ke uthetha notata sicela utata into yokubana makazame ukusiqhagamshelana nomntu onokusinika icala likatata ongumelwane okanye indlela esinothi sidibane naye ngayo ukuze sizokwazi into yokubana istori sethu sibe namacala amabini
into endiyiqondayo inye nje uba nisitsho nisithi bendimfuna nomntu walapha enesto apho bekusenzeka khona le nto utata lapha yena khange ndimbone andimazi ke noba usezijophini na kodwa umntu endiyiqondayo ngumama umama ke nake ngabantu abalanda abantwana ngapha kwesiporo emdantsana baye babalinde ke abantwana bade baphume esikolweni babe nobuya nabo xa kule xesha ndicinga ukuthi basekulandela abantwana
oh ndiyabulele elithuba ndingunomalizo Sizwe Mazwaye ngokwa kwi-ID indlela endithiwe ngayo apha elalini ke ndaziwa ngoba ndingumampondo into eyenzekileyo ke ngomgqibelo i-26 kaFebruwari le ka-2022 bendisebenza apha ngaphandle kwegeyithi apha eyadini nentombi yam siyitshixile ke igeyithi ngoba ezintsha ziyathanda ukuphuma especially xa singaphandle nathi so siyitshixile igeyithi sisebenza apha ngaphandle kuthe esidaleni njengoba ndinenja enye enkulu nezimbini ezincinci ezinoba zinoma 10 months enye kwezi zinoma 10 months yabe ihleli phaa ngasegeyithini kule grabili lapha ngasegeyithini ngaphakathi eyathini sithe nje basisebenza nentombi intombi yona itshenta ngumhlakulo phaa ngentla mna ndiyayikhawulela ndisebenza phaa ngezantsi ngegaba ndibone le nja inelook efocust yeyi le nja ingathi ikhona le nto ijongileyo ine-interest kuyo ndibheke ndijonge kule direction ndijonge kuyo uyandiva ndithi mos ingaphakathi le nja mna ndingaphandle xa ndisithi yho nasi sikhukukazi sinamantshontsho amabini ngokokwam ubona sijonge kanye ngqu kule nja ndiyithi apha entombini yemali yenzeke njani le ngxaki sineenkukhu apha ndithi xa ndisiye egeyithini uba ndiqona uba ndifuna ungena kuqala le nje ke iyitsibe inja iye kulaa nkukhu ndiqonde uba yeyi ndithini andinabakhwazi aba bantu basenext door bale nkukhu ngoba kaloku asisavani
njengoba ndikuva kwingcinciso yakho ke dade bawo uthi ubungapha kwegeyithi kwaye igeyithi itsixiwe ubonile izinja zisiya enkukwini yintoni eye yangunobangela into yobana ungakwazi uvula ngaphakathi ungeni for uzozama ukukhawulelana unqanda umsindo wezinja
njengoba ndisitsho ndiyibonile le nje uba ikhona into eyijongileyo andikayazi ngelo xesha uba kukho inkukhu xa ndibheka ndijonge uba ijonge ntoni ndibona inkukhu namantshontsho amabini phofu ke nto intombi ke yona xa sincokola later ithi abe mathathu la mantshontsho ndiyibonile uba o ijonge le nkukhu ndiya ke ngoku egeyithini uba ndizawuvula ikhaka ndingene ndigxothe ezi nkukhu andithi mosi inkukhu ingezantsi nala mantshontsho wayo apha kule ndlela isuke egate nendle inja ingenhla ihleli phakathi so ke ngoku I idea yami ubaka lindza ungena kulandlela phakathi kwazo digxothezi kha ke ngokuqala ndithi ndiyaqalisa uvula nansi nje ndikhanda act itsibela lankukhu ndaqonda ba andizukwazi ke ngokuvula ngoba kaloku ukhe ndabonwa ndivula kuzawuthiwa ke ngoku ndivulele ezinkukhu okanye ukhe ndabonwa ngoku ndibhizi ndinqandinja esele itya inkukhu uzawuthiwa ibivulelwe ndim aphume umama wase-next door akhwaza thukisele naku umapondo uyawaphindile nezintsha zakhe izobona izobona tata kakho aphume umyeni akhe nazi iintsha zakhe zitya inkukhu yam eze utata apha kuthi ebaleka afika ndi mampondo kutheni uvulela iinkukhu zam eyadini yakho uba zityiwe zintsha zakhe tata khange ndivule eyadi ndothuka iinkukhu sakhe sasingapha athi uyaxoka izawungena njani kule ndawo incinci ndithi hayi nawe uyaxoka ngoba uyayazi uba iinkukhu zakho zihlala zingena apha eyadini yam sendingekho sendisendlini akhange athethe uthathe ireyikhi yam apha ekiriveni kwezi thuzi zisekiriveni wandibetha uqala apha engqinibeni ndathi tata sundibetha andenzanga nto wandiphinde esibini apha kweli thanga liserayithi ndamjonga wandiphinde lesithathu apha kweli thanga selefti ndaqomba uzandibulala lo mndathi apha entombini noxolo khancede mntanam uvule phaa egeyithi unesitshixo mos nam ndinesitshixo uvule phaa egeyithini kweze bandingene ndiyofowunela amapolisa athi lo tata ahamba mowafowunela wabiza ikhawuleza sithi xa sawungena sobabini nentombi ithi ntombi athathe utata ireyikhi le negaba abe bunyuka nazo ithi ntombi hayi kaloku shiya iithuzi zethu zezethu iithuzi athi uthetha ntoni wena he amlingise ngazo apha ebusweni he athule umntana ndibe ndiqoma mandingene mnamsinyane ibe seyindilandela nentombi xa sifika pha emnyango ndiyababona utata lo nomkakhe bagingxisa igeyithi le caba ke ngouyabona uba sesingena ngoku endlini aqabele ngaphezulu qha ke ndiyongena endlini ndingekamazi uba ude wangena waphele xa singene endlini ndithi intombi tshixo sinyana ndikrobe ndindawuthi babhizi bayayityhala le gethi bayayityhala bazama ungena suke apho ndithi intombi masingamsahlamba nohlamba sambi ndifowune ke kuqala ndifowunele amapolisa ifowuni yam iyabonakalisa uba ndifowune 10-11 ndifowune athi amapolisa yeyi amawuqala esibhedlele njengoba ke ngoku silungisa nje silungisa ndiyeva ngokuba sekukho ingxolo enintsi apha phambi kwegeyithi ndikrobe sibabona aba bantu uba ndisamkhumbula uMr Moses notata uMoya notata ekuthiwa ngumpemfu nomnye usisi ohlala abaphezulu ongumamcirha molweni ndiyabakhumbula bona andazi bebekhona nomnye umntu ndiphume lolu ngumr Moses ubhizi uyafota le nkukhu umos intsiba zayo seziphanga segrabileni ngongaphakathi kula ndawo ibihleli kuyo la nje uyafota ke ngoku ezantsiba phaa ngaphakathi ngale fowuni yakhe hayi siphume xa sigqitha kubo kubulise yena kanye molo mesa utata Moses lo ndithi molo tata anjani ndithi hayi ndiyaxiqa nje akhange aphinde athethe nto ndizobuliswa ngomnye utata uMoya hayi ndibulise kakuhle ndibuliswe ngokutata umpemvu ndibulise sinyuke sibashiye apho lo tata wase-next door uthe nethi abona uba siyenyuka nentombi abashiye apha abantu athathe lake iriver nezathu sele zifake ngokwakhe phaya anyuke nazo ayongena nazo eyadini yakhe njengoba sinyuka ke siyababona ke ngonabo uba bayachithakala beyenyuka
ndizawucela ke dabawo uzame ukundinika le nto buzame ukufuna ukuyilungisa ngexesha bendithetha notata ongumhlali
utata ongumhlali utata umcuku okanye mcuku esithi nguletha xa simbisi ndiyamva xa ethetha uba ingathi ukha ndibone ndisebenza eyadini abone kungena inkukhu yase-next door kodwa mnendaweni yozama ususa laa nkukhu okanye unqandinja yam ndisuke ndiyongena endlini ndothukile ke kodwa ke ngoku kwayena uyayishiya indawo yobana ukhe wanyuka nabanye abafana bakwalapha elalini andanoba kulonyaka kuphele yona ndisebenza kwakulaa gadi kwangeni iinkukhu zasenext door ndazama uyinqandela yayisenye kinja iyile nkulu ndazama uyinqandela le nkukhu ndambiza nomama senext door qha umama senext door uyigibisela yena kule yakhe yathi le nkukhu ndizowuvuya xa ndimbona utata longumhlali enyuka apha nabafana ababini adla ngosebenza nabo nje bengumakhi letha aninawunceda maningene nizame ukhupha le nkukhu wathumela laa mfana yanguye ongenayo ozowuthatha laa nkukhu ayisenext door kodwa ndiyamva uba kayithethi loo nto
rayithi ke sisimampondo njengokubana ndibona baye bendivile ngounathi into yokubana wophukile wenzakele njengomntu ke ebezenzela igadi ngale mini wenzakele ngayo ingaba kulo monakalo okanye kulo menzakalo unawo ngoku ukuchaphazela kangakanani ingakumbi kwindlela yophila kwakho
undichaphazela kabuhlungu singoba kaloku uyabona ngoku zingaphi iintsuku ndingasebenzi ngoba le yadi nje buyibona uba inkulu ndiyisebenza ndedwa ngenxa yoba ndiphangeli ndina-59 so andikwazi nokwamkela nenkamnkam akho mntana ndinaye andinagranti ithini so ndiyamane incedwa ngabatshana abo unathi nabanye izihlobo nezalamane ndidibanise ke ngoba nabo bakhuthazwa yile nto yobona uba ndiyazama ngale gadi kwayona le gadi uyayazi moskwenile bekunethi imvula ifuna usoloko uyisebenza ngalo yonke ixesha ngayo ngazo zonke iintsuku ubunakho ndophukile ngoku ewese utata uthathe ii-tools for ubana noba ndingaphila mandingakwazi usebenza so andiyazi yimeko njalo ke emphi enjalo kangangokuba nangoku ndiyothuka xa kukho abantu abathi ubuncinci uhlala nesamente i-3 months njani uba ndingahlala i-3 months ndingakwazi usebenza igadi
om njengokuba ndisiva ke usithi kuthathwe iithulisi zakho ngumelwane okoqala ndivile ngounathi into yobana uyile epolice station ovula ikheyisi ingaba ke ngoku kule kheyisi yakho evule malunga nokwenzakala kwakho uzamile ukuziklaima also izinto zakho zosebenza eziye zathathwa ngumelwane and okunye njengomntu oxhomekeke ukuzisebenzela ngezandla ingaba xa uye wahlaba ukhwelo kubahlali okanye kwikomiti yokuhlala yona itheni indlela abanokunceda ngayo ukuze kuzokwazi ubuyela kwayiithulisi zakho kuwo
emapoliseni ngoba nje ndiyofaka ikheyisi ndiyasibeka masonke isitori wona ke shema ndenzele lula avele abona wona uba le kheyisi intlantlu ntathu i-assault i-damage to property ngoba kokwakutyhala igeyithi nokwakuzama ungena kuyo kukhwela kuyo baphele beyophula ne-theft ngokwakuthatha ezaa tools so ke loo nto mosi ithi mna ngoku ayikho zandleni zam into yozama uba kubuye ii-tools nasebahlalini ke akhandiqonde uba ingakho into ethi mandiyothetha nabo ngoba amapolisa mosi seleliphethe ngokwawo kodwa ke ngeli xesha bendisiya emapoliseni bendiyoyaleza phaya ndiqale ndamfowunela pho ufuna ubhala uba amapolisa ibingathi angeza kuba bendisoyika ngelo xesha ukuphuma kuba bebengxange apha aba bantu ebengathi angeza ndawayaleza uba kuba le ndlela ndingazukwazi uba direktha mabaye phaa kunobhala
ndizawucela ke dabawo uzame usecacisela malunga nele ncwadi kuthiwa ye-protection order oye wayenzela ngumelwane
utata njengobana bendibethe ngomgqibelo seza namapolisa sazomfuna kwathi akekho yena into ayenzileyo izolo uze namapolisa ezodeliverisha i-protection order eneento ezinintsi ke eziquka le nto yobana ndiyamthuka ndiyambetha and ndithuka nomfazi wakhe and mna ndimane uvulela iinja zam uba maziphume ngaphandle kwayadi ziyotya iinkukhu zakhe so ke ngoku ndizonikwa loo order ke uba mandiziye ke ezo zinto kwaye nge-18 kamatshi ze ndiyovela ke enkundleni siyoxoxa loo nto
njengokudaba wonke uzama ubalula izinto ezibhaliweyo kwela maphepha e-protection order esithi utata uyamthuka uyambetha uvulela nezinja zakho zitya iinkukhu zakhe wena ingaba unalo ulwazi lezinto azithethayo uba zinjalo na
hayi azikho zona azikho zona izinto azithethayo uthetha nje ke uba ndiyombamba ebaleka into obadayo ulala eseleni azikho nyani ngubani obethiweyo ndim and ke ndingayibetha njani indoda enkulu ayikho loo nto le
thina ke singabantu abashicela la indaba ku-BcmTv njengoko sisivile isitori sokuxhatshazwa nokuhlukunyezwa komntu ongumama sifuna uzama ugxininisa nophakamisa ikhwelo ekuxhatshazweni kwamanina sisithi stop i-GBV ingakumbi kubantu abangootata siyayazi ke i-GBV not only kubantu abangootata okanye bangoomama kuphela nabangootata bayaxhatshazwa kodwa sifuna ukuthi sicela lihle izinga lokuhlukunyezwa ingakumbi kubantu basetyhini ndizozama uyiqwela ke ngelithi ke kubo bonke abantu abangamanini abayibukeleyo loo nto sifuna ukuvela ngelithi ke stop the silence you're not alone sicela intsebenziswane.